ubu rero no kuri umutima uje hamwe reka tubijaniranye kuko umugwe uzovyiga warashizweho kandi urikora bikora gusa no kuri sibintu byoroshye hari no ugenda gahoro gahoro kugira ngo ntidushire nk'amakosa ntitwihende ibi rero vya classification vya paramploi no kuri biraturaje ishinga duteza kubikora kandi n'umutima w'ubuvyeyi.